akazi ucuruza Kigali nuko nubwo umukobwa atavuga igifaransa ariko babashije kumvikana igiciro nuko baruhukira mu nzu y'abamuzungu baridagadura biratinda nuko ariko bigeze ku mugoroba umukobwa ngo ashatse kujya kuri wese agerageza gushakisha hose mu nzu ariko wese arayibura nibwo kwegera umuzungu aramubwira ati sheri nditumahe